Kei te whakawātea Mita Rirenui i te whare pāremata, engari he tau kupu tāna e pāna ki te tūmuaki ōraipa kia Phil Goff. Hei tā Rirenui, a kāore te iwi Māori i te ngākau nui kia Goff, nā reira me heke i hoaia kia tūmai ai he Māori ki tōna tūranga.
So that's my uncle. He was my kaumātua and my mentor.
Ko tata ea te wā ki a Mita Rirenui i te whare pāremata, engari e hāngai kē ana ōna whakaaro ki tōna rangatira.
Kia haunei, ko taiki te wā kia tūtesahi Māori i roto i te tūranga tūmaki o te ropureipa.
I'll be checking with my caucus.
Kua roa te rangatiratanga o Phil Goff e kōrero tia ana i te takiwā. Koinei te mema tuatahi o te rōpū ki te whakamana i aua kōrero, ki mua i te kāmera.
Ka roa rawa tana noho i roto i te wharene. E tangata mōhio i ngā hiahia katoa o ngā tangata katoa. Engari ko te wairua te Māori, ko te hohonutanga o te Māori, kā rireira.
I mua i te pāti Māori, ko reipa te tira i ngā kau nuitia e ngā kaipōti Māori. Hei tā Mita Rirenui, mā te tautoko Māori i ā reipa, e hoki atu anō ai ia hei kāwanatanga. E whakapono ana Rirenui, kei te puta te ihu o Shane Jones.
Koenei tā mātou hihia. Mātou me mā Māori o reipa, kia tū tētahi o mātou, hei tumuaki tuarua mō te rōpū reipa. Kua taiki te wā.
Engari te āhua nei kua aro kē i a Rirenui, ka hinga a reipa i tēnei kōwhiringa pōti, hei tāna me tatari rātau kia hipa te pōti, ka tahi katohua i tētahi kaiwhakahaere hou. Ngā hui a Wade, te karere.